nde ngeja bule sayo ileyo uthi wena bebe usuza chilla nami futhi wena usuza noma nami jalo nde ngeja bule sayo ileyo uthi wena bebe usuza chilla nami futhi wena usuza noma nami jalo nde ngeja bule sayo ileyo uthi wena bebe usuza chilla nami futhi wena usuza noma nami jalo nde ngeja bule sayo ileyo uthi wena bebe usuza chilla nami futhi wena usuza noma nami jalo nde wamujabulile and muri nyatsa mara wakujabulile and wonke umuntu lana futhi ujabulile kuona wonke umuntu lana it's happy day ujabulile and wamujabulile and muri nyatsa mara wakujabulile and wonke umuntu lana futhi ujabulile kuona wonke umuntu lana it's happy day ujabulile it's a happy day my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day
this is the happy day
it's a happy day
this is the
my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day
this is the
yalang iphupha ngaye sithanda sami sesimama theka singibuka ngamehlo thando kumnandi sobilijabule it is the happy day ngasenendaba nokwazi ukuthi mntana munu mfana intombazane vele kuyefana kuyefana kodwa umntana m usezochilla nami futhi yena usezo loma nami jalo yalang iphupha ngaye sithanda sami sesimama theka singibuka ngamehlo thando kumnandi sobilijabule it is the happy day ngasenendaba nokwazi ukuthi mntana munu mfana intombazane vele kuyefana kuyefana kodwa umntana m usezochilla nami futhi yena usezo loma nami jalo it's a happy day my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day it's a happy day my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day this is the happy this is the happy
happy day.